Urichabetsi kachenu litsatsile molimo riaikhetela modimo tsunyena ya thapelo Tapelo lia di pina tsa moya ki alin tswi la bophelo le rori song Jehova
go.